siwezi kuvumilia, wacha kunishambulia. Mabaya nanibia, moyoni yameningia. Siwezi kuvumilia, wacha kunishambulia. Mpenzi nisubiri niwe wako, nikupe mabaya yote. Mpenzi nisubiri niwe wako, mimi na wewe milele. Mpenzi nisubiri niwe wako, nikupe mabaya yote. Mpenzi nisubiri niwe wako, mimi na wewe tuwe milele. Milele, 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 milele. Milele, milele.
Oh,